tinginem la bisha ananambia chumbeza mana kizidisha ananambia koleza nikitaka kusitisha ananambia ongeza tempo imethibitishwa ila itampotea
tuimba wote twende
ugo ikishuka ndo hatari ugo asijepata madhara ugo akaiko sana hali ugo ladha yake msala ugo shira ya kizanzibari ugo na misimu imiwala akitaka na
tuimba
Tisa. Wasafi tumewasha.